Ngilaye la umphathi wesikolo ke igama ngubani lonke ngicela.
Uvusa Lunga
headmaster we Sigola Primary School. Namhlanje uthole i-donation yama computers akusitshele ngalo ba.
Ama computers ang 5. Kusisiwethu othe UK uMandlovu. Ongumntwana walapha kwesikola wafunda khonapha kwesikola. So ngikhumbula abana wakhe abalapha ukuthi bengcediseke ngokuthola ama-computers lawo for their lessons.
Kunjena nje-ke izikolo zivuliwe khona abantwana babuye njani?
Abantwana babuye ngobuningi babo. Baningi sibili.
Bangabantwa kobonke la?
Bayi-796
almost 800.
Yes.
Njena sikhathi umkhuhlane we-COVID lo ubonani ubaphambanise okunganani laba ezifundweni zabo?
Baphambanisile kakhulu sibili ngoba abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning, basalele emuva kakhulu. So ukuvula kwesikole ngibone ngani kuncedile sibili khemeda lighti.
Asikhangeleki lokuzini laba abantwana laba abhala kuze bazabhala kambe lo nyaka?
Ye, iministry ithi kuyabhala.
Iministry
zimsek ithi kuyabhala vele lo nyaka.
Bazapasa yini kunje?
Asazi well abagifted bazapasa well
abanye kuzahlupha.
Yeah, abanye kungahlupha but abagifted bazapasa.
Sikhale lapho kwenzeni ukuthi abantwana bavikelele umkhuhlane lo coronavirus?
Egedini lesikolo nxa abantwana bengena bayathatha i-temperature, bangathatha i-temperature bageze izandla zabo sinama-hand nama-basin okuthi begezele izandla khona ama-classini banama-sanitizer.
Balama mask abo futhi.
Yes.
So ungathini kwabanye abantwana abafunda besikola primary school ukuthi bancede njani isigaba sakibo?
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ubona ngani into enhle. Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi uMandlovu. Wona la ama-computers angu-5 awaneli. Siyathemba ukuthi nxa abanye abafowethu nabosisi bethu sebebonile lokho kwenziwe umhlahlandlela lo wenziwe ngusisi uMandlovu labo bazayenza, they will follow suit.